Mō te tekau o kotahitāte I tēnei tau, ka haere te tira kāinga ki rea tatuatahi ki Taiwan. Whai muri I te rerenga, tekau matahi hāora te roa, ko tai mai mātou ki Taipei, te taone matua o Taiwan. I te rangi tuatahi ki Taiwan, ka hui atu mātou ki te rūnanga o ngā iwi taketake. Ka kōrero mai rātou mō ngā hītori me ngā tikanga a ngā iwi tekauma ono o Taiwan.
Ka tia ke tihei mō reora. Kai te whare tū nei, kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi. Kai te whenua e takoto nei. Karanga mai, karanga mai, karanga mai. Ki tēnei tuakiri ono. Nā reira, kai te whānau hou me ki. Kai te iwi taketake, tēnei mātou. Te iwi taketake o ngai Māori ko tai mai ki konei. Ki te aha, ki te kōkiri I ngā mahi. Ko whakatakotu hea e te rangatira nei. Ia lebi hakarāia mō tātou. Te iwi Māori nā reira. Kia koutou, nei mātou. Ko tai mai, I runga I te wairua mākohakoha. I runga I te wairua humāri e. Ka mutu I runga I te wairua kia aho.
So we are currently behind the scenes of the Indigenous TV studio. Over here we've got all these screens of what's happening live on television right now. Around the corner there is a green screen where our news reporter is currently reading the news.
She is right there, cam 1, 2 and 3.
So apparently when the screens show TV in the background where she's reading off, there's actually a green screen, it's not there, they put it in our phone. It's really cool. Yeah, everyone's working very hard. There's not a lot of talking happening. I feel like I'm in the way. So when I like to go outside.
What do you think about them doing the news in 16 different languages?
I mean, New Zealand can hardly do it in 2 languages, so props to Taiwan. They're 16 languages and like different dialects too, so yeah, ka pai.
Ka pai indeed. Yeah.
I te tirotiro haere tonu mātou, kātahi ka tūpono atu ki tētahi papamahi pauaka whakata. Ara, te atamira nui mō mātou, me mahi te mahi katika.
We are here at DITV, through our lens at Taipei. We are here at TITV, through our lens in Taipei.
And ano, ano, ano.
We are here at TITV. Rollins, Taipei!
Kia ora tātou, whakahai te rangi chokman tēnei. Ke kore mātou kei TITV, ke kone ki Taiwan. Ko tai moe mātou I runga I te karanga ngā tangata rangatira o konei. Ki te kōrero mo tēnei mea, mo tō tātou kaupapa I kone ki nei. Nā reira, koenei te ingo o te wāhi. He whakamārumatanga nui ho, mo te whenua taketake nei, te kauma ono ngā iwi taketake o te whenua nei o Taiwan, rima te kauake ngā momo mita o te reo, ka puritia e rātou. Nā reira, kei konei mātou I tēnei wā, kei te tope ake nei, ka heke mātou ki raro nei, ki tēnei wāhi, ka tūwai wa mātou mahi, he te whakātū ki ngā tangata taketake o konei, pēhia te hanga ki ata.
Te haere ki TITV, ka noho tahi me te VIA producer Miss Stella Chen. He kōrero nāna mō ana hōtaka VIA me te hira o ngā mahinga nei hei whai mā te rangatahi kia puta I a rātou kōrero.
A song we mean that is the VIA project about Indigenous people's culture and music of Amis tribe. Once the audience put on the VIA installation, they can travel around the ceremony of the tribe and the stage performance. Even the way of tracing back to the nature. We want you to become a part of the community. Once you sing with the elders, you trigger your own way to tracing back to the nature, and you are going to see the spirit of the melody.
I think there's a lot of interesting similarity that is worth to explore as well when it comes to indigenous connections. Mm-hmm. It's not only just talking about who we are, but also trying to connect to other people. It's also something I think that's the process that when I was working with Thomas, a lot of times he's being challenged by, you know, seniors, elders from the tribe saying young people need to maintain the cultural, the original cultural, and also that also burdens him as a creative because he wants to create. He has the urge of creating. What are the things I can create new and what are the things I need to keep? That is a dialogue for young creatives. I believe young creatives are struggling a lot of time and asking a lot of questions. So connections of that kind of experience is not necessarily just a Taiwanese experience. It's kind of like a global situation for indigenous culture that needs to really know why we are trying to maintain the culture in order to know what are the things we try to preserve.
Ū, te rawe hoki o te viara. Mō tērā ahiahi pō, I puta te pōwhiri ke manaakehi a mātou e te rangatahi taketake mā o te wānanga Fujin. I kai ngā kai o te iwi, me te whakaharihari ki te kēmu, ki te waiatoki. He tino pō, te kōwhiriwhiri tikanga me te rangatahi. E rua e rua mātou me rātou. He kanohi ora ngā rangatahi nei mō etahi I ngā iwi taketake, rangatira o te whenua o Taiwan.
Maybe we shouldn't stay and explore.
Okay, we'll go over here.
Do it one more time. Morena whānau, so we're currently in Taiwan. It's our third day here. And it's a free day, so we're just going to be roaming around, shopping, going to see some temples. We're getting our nails done, you know, going to look glam. So yeah, come with us.
Whakakapima mātou I te rangi hōpara nei, kua hunuku mātou ki te māketi o te pō o Shilin. E hoa, maru ana ki te tangata. Tēnā pea he rimarau te tatau o ngātua, me te arunga nui o te iwi nei ki te tau hokohoko. Thank you.
he mea tautoko. Ko nā te manga.